Ah molweni molweni kulona wabongcinci lona ngokhwala ngoncothi ngumlanjana lona well known as Iphara para le art namhlanje nilapha kunjani podcast ndicela nibalandele kuzo zonke social media platforms bayafumaneka ku YouTube kunjani podcast even ku Facebook kunjani podcast so guys ndicela nibalandele ngiyabona mos dilapha nami ndiye nami ke ezinye izinto ndiye ndaziphalaza apha if ke uzawumamela lapho uzakwazi khona lubanzi ke ngeparallel art bana ngubani usukaphi ne up and downs adibene nazo kule industry also catch me pha ku 161 has under phayana danko.
The city of GQEBERHA brings you Kunjani Podcast.
How we gonna grow if you ignore what you're saying? How we gonna know the death of Biko and Pisai?
Waterways.
Biko na masiko organjani. Ufuyo zenge meko no kubele no batwani. No mtulo tazi meko. Uzu siya wenzwa njani. Mi vibe is eno nene no miski no batwani. Kunjani, kunjani.
Good day and welcome to Kunjani Podcast, the podcast with HD content. My name is Luvuyo Ventful, Mquqo Qhinadolo Mhlathi Mfondiwaha, uzithonga zithathu kwedini, ngumlunjwa mfondini ondaba elandwa, kuthiwa bona kwathinye iinkomo zisuka, baduka, namahlathi. Namhlanje ke mfondini njengesiqhelo, I'm chilling with Yellow Bone
and get the same and go, Mago Gator Lays. Oh, Puma Hambaeta, Nankuma Hambaeta.
Tuga, Mangule Mano, and I'm not going to follow one parcel ball. I'm like a Colombian's life because I'm not about names. By any ball. Every president quabble intercept, who end up a goal scorer, end up his chief team. And it's always has no by a figure team in Tanduans and Underland, one of the talk about Bugale, about Pulapul Bay to Park. Before Sensei Yonkindo, Masbara Simbe, come to Gatuka.
Sure.
Sibulis stakeholders, a bona about the Bastana and a bona about the Basland Lio, Kuonga, Macassaton, Melon City, Moloni Betuna, one and Yanis and the Wilms on Nele Capini, Unyanagam Su in Yellow Pole, Umquatuba and Gap and Grosha. And this is the Naganams of Betisama and Fulavala, depending on the Ibu Selongo. Kunise ngiqinisekile ukuba sizana kona mhlawumbe ngoba as disappoint okokoko mndakadu.
Umgwaqube. It sounds so harsh.
No, umgwaqube ikhona induku. Yabo, induku apho engaqibelelanga siba yonke into mosiba le quality.
Yabo.
So ikhona la induku fumasiba ayiqibelelanga sanida nje ukwenziwa phana pha. Ya, nangona nizazi ba mina ndiqibelele but andithandi ukukhupha ngokwami lonto. Iba better ka ingabantu abatshelo ba hayi ungumnquma induku eqoqweyo, idalo lakhe lisolo liyafika bofuneke lifike khona. So ndithandi ba uyamgwaqube ukuze bengabantu abazandisa pha kulanda ndingazisi ngokwami. Afinanga uzibethele ikhona ngokwakho.
All right.
Yeah. I hope bafundile abantu.
Unless ungikhwalo but here ikhona.
Ah,
masiyeke. Ngoba bethu bese kunjani podcast namhlanje sawungcokela na ye. Fondi ngikuthwa li para le art. Igama ngulonwa bu mncinci.
Yeah.
Ukhwalo mfondini. Kodwa kana ngijongile ndimbona more like in kwi entertainment business. Ndimbona ke screen ezikulu. The guy with so many dreams. Ladies and gents, please allow me to welcome Iphara.
Hola Parra.
Ke kutwa ngkutla.
Welcome to Kunjani Podcast.
Ngiyabulela ngokudala ngqane kuba lapha.
Ne?
Ngiyavuya xa ndibona le.
Fondini, xa ubukani bonibona ungena because I was actually introduced ku ngobona eGqeberha the Empire. I didn't want to have a long introduction but there has been so many things zokuthetha ngazo. The only thing is ukwaze ngayo bendlini. Phakume endlini ukubona kwethu. Ufuna iclosure?
Ini kuzo ifuna iclosure ngwethu.
Ke efilo yona cha ifuna iclosure ukuthi kanti zeni nangu ifuna iclosure. So kanti sifisa ukulibala ke ngoku. Wow man. Yenza into yakho.
Yabulela
futhi. Yenza into yakho. You don't look like umuntu oqalayo. Nokho nabanye sibabonayo sibona ba hayi she uyazama dokho mhlambi ikhamva likhona. You look so seasoned. Yeah, so I didn't even know ba ukanti ulapha ubase up ba. Yeah, xa bese ngiwaleke ne team lazisho ligama lakho bani para. Para le art. But ke sabenza umsebenzi wethu team sathi hayi. Uyindoda bekumele ukudala lapha emfundo. Yeah, but ke sina ibonizo but ke awonga la mazwi samuthi welcome once again.
Yeah.
mna ke eyona nto ikule nto uyithethayo mntakaduka just to add ilaa nto kwi-two cent yam kuyo once i-actor ifike xa ishuta ufumanise uba ishute nje indawo encinci but ibe ne-impact enkulu ingoyazi uba loo mntu uyizalele nto ka-actor because you don't need noba mawufumane i-space
esikulu
in order for us noba masikubone into yoba ikuwe le nto ngaloo mazi ndizama ukuthi awuthi yam hayi semandleni le nto yenza iqhubeka uyenze so eyona nto ke ngosibawula uyazi thina apha kweli qonga sibawula ukwazi more wena ekukhuleni kwakho before ufike kule ndawo abantu sebekwazi ngayo because ngoku uyicelebrate ngoku xa seuza nobugqitha emaclinikas nakawusekapa kodwa ye hayi siyamazi uGqeberha siyamazi into ethile balibantu abakudala uyenza le nto leyo qha kubona ukuba beqala uyibona ngoba cima fam uyaqala uyenza but before sifike apho umntu kanobuza into yoba ngubani lonwabo ncinci iphara le art ungathini wena xa umphendula
lonwabo mandiqala ezantsi yonke
good siyifuna kanye pha
lo nwabo uzalelwe wakhulela eCape Town kwindawo ethiwa seKhayelitsha down two
okay
but kodwa ke apha ekukhuleni kwam zikhona nje izinto eziya zandibetha nam nto agila imikhuba kwafuneka into yobana ye akakabalekiswe lo mntu
yabo
eyi kwiziko loluleko correctional service
so ndazothiwo ke ngoku kwindawo ekuthiwa kusengqushwa
okay
kumhlaba wakwandwayana kwindawo ekuthiwa kuseklofini
yasho
kulapho ke ndikhule khona ngokugqibeleleyo yabo but samuva ngokuthenga indlu phakathi eGlenmo ke ngusodlala eGlenmo I think wake wafunda khona no cousin wami
mbule so ucuma ntetho kahle into
so
akambeza nomkabi
so sayohlala ke ngokupha eGlenmo kulapho ke ngoku zonke izinto ndizenzele khona but because of I was interested after the pass out 12 ndiye ndajoin up I think ndandifunda 8 7 kanje lapho kuze ndenze iplay yesikolweni ndandihlenje kwakhulu principal uvuba waye khali kakhulu so principal wayinalani bufikile class athi uza computer namhlanje yabo yeye ndithi ah principal and ke ngoku ndibe ndistoti noba stoti ngesikini so ndithi ah principal asoze ndiyenze loo nto leyo yeye ndizawujongisa kwabantwana yabo athi principal yeye ndiyaxelela futhi andizoba uza kukhompyutha yabo so I decided into yobana mandikhe ndiforme a short lanuka play yabo ndibiza amashita ndangafuniyela gono zayo no man asicreate any play mashita yabo bakhe sacreate iplay at least eziuya zenziwa pha esikini principal uzaseka sokhompyutha yabo ezivumelana namashita ndibaleke ndiye kuprincipal principal hayi man asokwazi ukuyenza but check man into sizawuyenza yintoni sizawu create iplay bakuyeke into enhleleyo so that's how it started ukuqala ngoko zambe ndiphinde ndiyiphuncule ndandinokwenza lalanto esa sketch phaya simase babantu bayayithanda yonke le nto and apha ndivusa igroup yabo igroup yethu sasiperforma simane siyi-assistwa ngumasifunde simane uya nasema-gramstown nasema-opera house yabo then kulapho ndabonwa khona ngabafana basetown engqushwa bandithatha abafana bandifaka kwigroup yabo United Cultures then we were busy doing all three hander we play
okay
esasimhamba naye all over siya nasema national arts festival so that's where ndayinqakula khona ndingazange ndiphinde ndiyiphuncule ndathi ukohlukana kwam nala mashita ndadicide into mandike ndizapha ebhayi ke ndizozama apha kwicala lasebhayi ndazama apha ebhayi but ya kwabe nqabe ii-opportunities it's where I was introduced kubhuti ekuthiwa nguNceba Mqolomba yabo but ke ngoku wabe ehlala edinarha lo bra singenasikhathi soba sibonane but imane advice aba hayi man khawuzame ubani ufumase uba bantu bandibetha ngecango
yaboamanakho
we ayikho enye into mandike ndimu okay ndathi ndisebhizi loo nto leyo ndisazamani notanxesha ndazova kuthiwa kunee-auditions engqushwa ikhona ifilimu ezawushutwa engqushwa and it was fully funded by uloto iproduswa ngubuhle phikelela ndaattend ii-auditions ndafika phayana hayi shem bayithandi into yam endayenzayo phaa imonologi yam so they were like bra we need abantu abanjengawe because apha bonke aba bantu ba-athendileyo apha asiyibone but you're the only one esimchuzileyo yabo then I was like ye akho mntu ndimaziyo then there was umntana ukhona uba uyayazi ifani yakwapeter ya ababalapha eyintsa unansika uesethu phaa uesethu I was like esethu I think ungayenza le nto lena yabo hayi bo ndake nda-act up did nawe uzozakhumenzia yabo ndiza kwenza isimonologue nyhani ndambethe isimonologue ndambona uba lo mntana lona uyayibulala le nto then sahamba sayotsho engqusha and ke unalapho waye wandifowunela lo mfo uproducer uba yikusofondi uyamfumana because nida le lead uzawuba imntana into yoba naw ukhona umntana endimphetheka kwayimali yokhwela nokuya phayana sayifakelwa nguye ukutya yonke into wafika nje lo mntana wangena esteji wathetha ngoyibulala wonke umntu wamshinta even nam ndandothuka ebana lo mntu lo nta kayikwazi le nto ubhala wayenoyibulele ngaphezu nawo so uesethu wa grand wayithatha wayiwina le lead yabo saqalisa cause sihlele engqushwa for 22 days shooting this film it was a short film sayishuta it was my first time being in front of a camera ke because ngiqhele mina umdlali weqonga sketches yabo so kwaba kanti kukuyibulala kwethu then ukusuka apho ndaqonda na ndizibonile bana noko ndiyayenza le nto let me move to Cape Town man at least Cape Town so then ndawufumana amadlebe alihlaza yandamuva ndiyotsho Cape Town ndafika eCape Town nalapho ke ndabe ndihaslisha ndizamana nale nto lendiqonda ndiyifuna enye into even bendizifumana izibhani but ufumana ubana
uyabhoreka
ndiyazityhala nje yabo
andinalo
but bekumane ubakho ezazindifuna kwezi international films ufuna i-extra so bendimane uathenda phaa kwezawcuba ndizawufumana at least mhlawumbi unxibelelwano ndikhonekthe nabantu uyabona but ufumana uba ezi wezi ezamabhulo yabo and iCape Town ndawusey bayiphethwe ngawo cause
hayi showcase so akuvalela
second film ndidibana no ndicastwa ngomusisi wase-East London ekuthiwa ngusinomthaduna ebegeleze after yena so babe ne-short film ababeyenza so uncaste kule film yakhe because of ingxaki yam abantu bayathanda ubuso bam andikhombi kodwa bayayithanda inkangeleko yam yabo
inobuphara
so nalapho le part ndandiyini kwapha yayiphart yinto yobana ndibe yi-handwrite I know ndiyile noka ndiyimessenje ethile ethunywayo uba mayophanda i-information yom so nyandiye ke ndifike lo browser odlala the lead is called ngumandisi sinto yabo qha ndiyazi lo brand ndimqhile qha ndizazi uba ndimqhile aziintroduce kapha kumsincokolo all to find out ngumphathi wenye i-organization ekuthiwa yimakukhanye yabo so benza i-plays ntontoni like imichenso so sincokola abe sithi hayi fondini man ndiyabona uba ugood kule uyenza kwi-acting so I would like to invite you because zabe ndineshow endizoba nayo next week yawo SIB ndithi no problem tan nyhansi i-exchange i-numbers ndetan all to find out nyhani lo mfolo ngumntu one-connection owazana nabantu ko ndathi xa ndifika phaa ndafuma uba mani ndibona ne-well-known actors apha zasezitivini yabona so sancokola nobra yabo wabe sithi no anytime ufuna uza uzojoyina apho ngeza na anytime so ndadibana ndabamba ecaleni kwinumber yakhe sagrand yabo then I went to kwii-auditions ezazisephilippi zisenziwa iphilippi TV iphilippi TV ineefilims ezidlala ku-channel 263 ya Cape Town TV so ndiye kwezi auditions ndifumana uba hey nyani ndithandwa apha ndithathwe ya yabo so uqala ngoku ke ngoku kuba setivini zihambe ndiphinde ndiyeke ke ngoku 263 I think there's a more than 30 films including series yabo so okokoko and abantu bebesebengcanywa it's where eligama le-Iphara le-Arthi liphume khona ke ngoku cause igama le-Iphara le-Arthi alisuke ebutsotsini bendenza okanye kwizinto ezingezigela imikhuba yabo igama le-Iphara le-Arthi I was always casted as umntu osidoti or iphara-phara or if ndingutishala ndiba ngutishala okorrupt okanye if ndilipolisa ndilipolisa elikorruptusela
nobucorrupt yinto wena niso
so bone okokoko ndicastwa and I was like ke andisakwazi uyibale because mna ndikhule mna ndincanye icomedy even kwa iiplays ebendizenza ndiyicomedian yabo so but that end up again ndifola ke ngokwelicala and got typecasted many times playing the same similar role kwiifilims zonke bendidlala kuzo yabo bendtshintsha nje impahla yabo but izenzo isezezi ya
yabo
so bendithi noba mhlawumbi ndiyahamba emamoli kanjani Iphara yabo yeyikho apho naleyayilaphara naiphara and apha ndisithi sisenza i-interview ndithi ey and sasiyenzela for i-TV ndithi into endingayithandile ubana every time abantu bendibona bathi ndiliphara mna please director producer khanike ninditshintshe ninike something because at least noko mandiliphara so lo bhuti nani kunye na athi no man but awungomntu ubana uliphara-phara elitshaya idrive yona uliphara le-art ndithe hayi khayeke da athi hayi ne uliphara le-art yee kanti abantu bayibambile nale into ngoku athiwa naliphara le-art naliphara ibangathi andilifuni eligama hayi kungonalingcawo xa into ungayifuni ke
hayiso
nda-end apha ke listike eligama hayi kwanzima even well-known artist aziwazi amagama wam nefane zam but waziwa ntoni iphara yabo if ungangena ekhayelisha ubuzisa iphara-phara le-art liqalapha ndaziwa nangumntana omncinci
yeah
So daba lo weke ndafumana ke nezinye gigs komzansi magic Netflix zininzi nje iwe bemana ungena kuzo yabo. So ndikhule kanjalo kule industry thinda that they decide ukubana ndiyo yabo nginqaba e Cape Town izinto zange zilunge end up anqaba eh khanyeke ke nisebenzi yothe Joburg but e Joburg ndafika ndafuma spa hey ndafuma industry tight being honest with you industry tight ba awunazi connection okanye uya nje ngokusayophanda uzabaphanda
ayo talent yakho alone zakufaka ezilweni phakathi yeah, kwene connection
injalo so but if mhlambi ungumuntu ozayo yaphaya sithi ngisayophanda asozifumane nix kufanele uye so uyazi bana ndiya endaweni ethile sendi grand yonke into so ndifikele Joburg ndahlala eJoburg ndafuma hayi ndawutshonelwa ngamalanga yeah ndaqonda hayi man ke ndibuye ndabuyela eCape Town noba eCape Town kodwa ndihlele nje iveke then the move and the qomba manje zaphegqebega xa nsa nofika phegqebega phofu nalapho ndanibizwe nzoko zifilimu eziyithu ka ngomnye mfana kuthiwa nguthozi nguzozi yabo uthoza mile so one biza umjita ba uza ushoot ifilimu apha qanda qomba ay man manje sizondithi no thozi manje zasise nhlala yena wabe yahamba ibuyele eGermany after sizigqibile izifilimu zakhe
so
ndahlala ndazotathwa ngokuthi ngceba mqolomba sithi utanqeshi ke ngokebe ne filimu eziyi-10 ebezazishoot apha funded by UNFVF and ECDC. So one qasha ukubana mandibe yi-casting director yakhe checking italent all around Eastern Cape also na found I think apha ndifike ngoJuly fike ngoJune but ngoJuly ndaqalisa ukwenza ilento ka-classes eTinarha ndizamile eFair Plus yenze i-acting workshop ba-attend abantu bazange baphuma ndeze Motherwell many times Motherwell
bafuna babantu
abapitch abantu yabo then ndabizwe eTinarha ndayozenza eTinarha nabantu baseTinarha bebephuma ke begqwala so ndaqhubekeka for 7 months ndisenza izo classes phaya eTinarha till that esafikelele bana mascast for izifilimu senza ne-auditions all around but nalapho ufuma bana abantu eh bebephuma abantu ubuya phaya eTinarha but when it comes babiza kwi-auditions eyona lapho bebephuma but being honest with you, i-talent, I think abantu balapha bayused kakhulu kwi-theatrical plays kanje yabo kwimidlalo yeqonga. So for film, for TV, kunzima kum. Ndizame ngandlela zonke. The reason I was busy doing those classes phayana be is because bendibaqoqela le nto. Kuba siyazi bana kunezi filimu zizawufuneka shutiwe. So at least ibingaske singasokoli sithethe ngokuthatha kwalapha kwabo bantu. Yabo. So ibe yinto enjalo wena buda yam till today ke ndilapha ke yabo till ndafumana nale opportunity ke yoba ndingene kuGqeberha the Empire yabo nalapho was conducted by nalapho ke so I was conducted by uBudimi okuthiwa ngumnoza caba ke kudala inhunt andingamazi bundaze laphi noba ke wayemane undithi chase so one conduct uBuda bayekusefondini kudala nikufuna into enjina nje nanje nanje and le nto ibiseyishutiwe qha ke hey lo muntu ebeyidlala so that ah no I don't mind nike di brief nje ba ngifuna lo nalo ndikushayele lento uyifunayo hayi nyana one brief and bathumelela hayi bakhala bonke bathi hayi you are in so dilapha nje namhlanje imhlanje zezinye zezo zinto
yabona lana benithethe nsithi ndimna ngiqala ukubona pha sanga ndakubona nasemthuthweni nangona ningazange ndiye emthuthweni but ndibone nje ba ayo amacha
yeah
yazi lento so le ndithetha ingcina le ndithetha nyani yabonakala kuba ah this guy let's fast realize about life
isoko bene ngumuntu obenga ongathanda ukuthetha kakhulu benikholwa ukwenza especially in especially Cape Town Cape Town ndithethe nozibonana okay I've been acting I think ngesasikhathi se COVID kwekune gig ka ka Showmax film called Jive Lokshin ndandiguwe phofike nani extra benhleje niyabizwa and ne agencies ezinizibe zikondakta na when it comes ifuna ye nazi be extra yabo so nami mani ukuya so sazovala i COVID ke ngoku ayakwazi ukubekeka lo film leyo then so I decided into bana no man ndiborekile mina ndiqhele uba in front of icamera yabo so that decided noba nana ngoba bese kusalibala ukuthiwa i lockdown ndabiza abantu that ekusema siqale sensiza sifundisa nge acting bekuphuma abantu kule ndawo sihlanganela kuyicawa sifike sihlale nibafundise nge acting bafundise nge acting ogqiba ndijongana next week siya shoot thatha icamera yami ngenendleleni sishute namajita sishute isposte ku social media simama lapho sasigaina khona i viewers because of abantu baborekile bahlele endlini akukhonto zokwenza
so nishaze yobukela
so saba catcha yelo hlobo abantu so abantu banincanywa lawe so bendingilowo umuntu ke ngoku mina bani sima abantu kuthi hey ubana kazanga namhlanje yasitshintsha ngoku i story nithi nosahamba ehlobo story aso lesina shoot apha ni lapha kuba kamdi sima abantu okay next up pakho tengene umuntu wa Rasu record qhubeka okay, ngiyongena phambi kwecamera.
Ha. Uzibethe zonke umkabelo
kwinto. Ngomlilo so ndilungisa ku editing yonke lo nto so abantu bebengayi abanye bebengabelieve noba hayi manje uyaxoxa kukho umuntu onibambele icamera ndithi akho umuntu ubambele icamera. Rasu record
ngiyenza.
Yabo so bendingilomuntu njalo because abantu like if into ayinamali umuntu osoza kwazi ukuba naye. And kuyo yonke lo nto le I think abantu abaninzi bazawuthi babone abanye nje babengibona kwaqhubeka bazathi babone ba hey.
Umjidaloni
lento wayeyenza abanye babehleka yasuka lapho manje izawuphelela phi lento
yakho so in case bokuqalile abantu bayakuhleka
la we so ndaphusha wena Buraya man ufuna ugqoka umsebenzi wami ndiyohlala phansi ndiyubukele ngoku ngifuma sibana yo
usebenzi
yo ndisebenzile and abantu abaninzi even today kuyakhala hey bra khawubuye khawubuye sadinge Cape Town ithi ah nabe ngiphinde ngibuyele
ekhaya badlala ngexesha
lapha inhlaki lapha inhlaki lapha ekhaya
uthembi usegqebela
so ite njalo buda yami man le road yami ni yami le so ngiyajabulela
speaking about yonke lento uyithetha yona inika umdla oyazi noba uthi wena bungumuntu oziphathela izinto ubeke icamera pa udirect ngokwakho edit ngokwakho wenze yonke wena ikuncede njani to mold okanye to craft iskill sakho because remember ufundisa into ndinebelief noba nawe ikhona loyifundayo so wena ikuncede njani lanto ba ube hands on uqhela uzenzela with the limited budget in fact ongenayo noba nayo ke proof but uzenzela yeah ikuncede njani wena ziba ube ile actor uyiyo namhlanje
yabona like umzekelo xa ndibukele za films zami zokuqala umzekelo le yasengqushwa le yokuqala ngqa ndinofuma ma eh hayi bayabhanqa ngibenza lapho
you know
ayibhanqa but ucimba yiyo that time yabo yazi besikhathi siyahamba manje ukuya nako channel 263 ken actor phaya namfuma abamandla xa ndizibukele ezweni fuma abano ndiyabhatyaza phana pha ubhatyaza kwakho kwazi ngokwakho omnye umntu angancoma athi yho hayi jonga uyibulela but mna i-deep down inside yaboma
there's room for improvement
so esiba isikhathi bendimane ushutana neziway nam ndimane ungena kuzo bendimane ubona ubana hayi ma yabona ngoku noko ndiqoqekile something different yabo umzekelo I was acting that time yabo I was in the character can you need to be the character
okay
don't act don't act
my character
because we act while acting yabo siyayibaxa yonke into yabo but when it comes you are the character you just deliver nothing else so yenza nzima just deliver thina sisike sifune landwa wathi ngaba
iba
Jakho nje ukunikezela le ndimi. Zezinto manje uzitsho nakwi acting workshops lithi ingxaki nini sike nifuna uact. Don't act. Because nami ngibona efikumlenu lena uma I was acting all along. Yabo kanti ngiyabona you just sit down and deliver. No need bani ubuchaphazela ubuchintshatshintshana nobusi usithini uyenza nkulu lento no. It's simple. Just be the character.
Ulibala bakho so, camera capture
yayibona la so sezo zinto nami nikhule kuzo umzekelo beni yeah, fuma bana ndiyaphila xa ndi i camera and iyawatsala kamehla bana ndijonge ndijonge yabo izinto ezobeni manje so but being in front of the camera man ukwenza ways am fuma ba hayi man
uyichelile
manje ngathi ngathi yikho
yabo yakenda phambi ngoku iba simple yabo iba simple but ke because of ezinto sisisi ezifilimi si actor ngazo ukuzo si big kune directors kune language coach into ezinje yaso sometimes yakwazi ukubekela umda kube nzima bamawuzenze ezinye izinto eziwena ukuzenza yabo so kube nzima elo hlobo ke kwezinye bigger productions but ke mna ndi improve kakhulu ngenxa yezinto bendizenza yabo ngiqhelana nalana because when it comes into ithanda kufuneka uqhelane naye ibe ngumhlobo wakho so le icamera ibe ngumhlobo wami kakhulu so
sabe nake lavalo loba hey hayi ngikuswa icamera
so izincede kakhulu kulondo le
so
no
ndiyakufumana
so khalo when it comes to ke i acting industry sense so the same breath yoku loko ukuthebisa i craft yakho kubani this guy ibu buyincane ukuqonda ba hey noma utheni na eh khona ndiqothule kakhulu kona this guy or this girl or this actor or actress ukuqono hey
no enyanisweni mna ndikhulela ilijoni elingudla yedwa
oh
izinto zambe nzenzela ndodwa ngekho umuntu ungiguide ayo ba yithi uthi okanye kungekho umuntu like endijonge kuye ba okay. I'm learning something good. But as this cat is fire, and here that banana nabantu ke abakwazi uba nabani sharp niche kule ndlela. Abantu abanje ngo lo mfubeni sanombizo umandisi sindo but ngoku based at Joburg. Oh but bongile mansayi lo wathwa ngumthunzi ku scandal.
Oh
Thami Mbongo naye wayedlala u Absolomon ku isithembiso. Banisi nje abantu bebeniphahlile like abo abaziwayo and bebehlenje even utabunge behlahlala nifonele ngoke ze German nifonele para wenzana into job elithi yeda yamsenzima sazama zamana nezibani kwathi wathi now so the Russia like being into behlenje uyanicheka uyanicheka khok sasa hey para wenzana namhlanje
yabo koko hey wena ixolo ukuqala hey ikakhelekile
enhle
yey tinombona ke ngokuba uya introducer kulo mthunja
Mama, hey bo, kwenze kanoni? Athi jini ngicabanga kwabo ngulipara wena. Wandaziwa kakhulu ugqithi mina ngabantu engabaziyo, lukwazi wegama, abanye abalazi like bava nje igama abandazi. Laziwa kakhulu.
So, kangalo luna bomphuqu
ncane.
But but hamba ngothe ipara man siyamazi
lo. Ipara. Lelo nicho bakwazi ipara elinye igama laziwa.
No, that's beautiful. I podcast indawo yamaqiniso, podcast indawo apho sihleka khona, indawo apho sifunda khona, indawo apho sifundisa khona. Anything esincokola ne guests ethu, we always say anything you are willing to share, as long as kuna bakho nemfundiso, as aba khona, as aba ne entertainment of course. So si ukabathele kakhulu. Yabona ukuba una kwa ku interviews umhle.
Yeah,
nama was so pulling into his needs.
Yeah.
Now I want us to go back if you are willing. Ukuba uphume njani kuGlen Mkhuba? So that lusokola kuGlen Mkhuba ngoku. Mhlambe ufuna ukuphuma because at that time that sithethe emvalendo. Because the picture you've drawn ngoku sibonakala a hard worker, a hustler, a talented guy and a future right. But ukhangqala uqala kuGlen Mkhuba. There's a guy there eGlen Mkhuba.
Sure.
He had a purpose in life. Engacholanto mhlambi kokuthi wena ikusebenzele njani into ba ungasayigili ngoku imikhuba.
Being honest with you, I art saved my life, bro.
Yeah.
Cause especially phaya ikuthe enqushwa. Phaya labensaziwa kakhulu, ayikho inye into ebendume ngayo ukubetha abantu bengavaleki. Yo, lesaziwa bana eziya. Sizawunxila, sizawukhada abantu apha ngomso kufika iveni, okokoko ikhesi emveni kwenye. Yabo so bese ngabo bantu bangaviyo
yabo. Ingathoza mangi youth ningekho humble.
Yayibona lanto leya. So bendingilo muntu lo even as e Cape Town ke ndinaphandi besitoti but kodwa ke ubusitoti bam uthe xa kuqala ukuthi ndakhawuleza ndaswaye. Yabo. Being honest with you, nabantu ebendikhula nabo ngoku, most yabo bonke bacisha. Yabo, I think kusheke 2-3 abantu ebendikhula namajita wafo. Yabo, most yonke, 6 feet. Yabo, so, ukumuva kwami ukuya enqushwa, no, phofu ukuhla kwenyuka ndikwenzileyo, like, zezinye zezinto, like, eziye za end up zindikhupha kuyo yonke le nto, cause, like, athi nditshintsha njani? Because ngoku kula nto bendiyibalisa ndisithi ndiphitha kwinto yobana uprincipal wasithatha wasifostela simna bendilam uba esikhila bayandiqhelwa kwathini kwathini. So ndathi ungena kwam pha kula wena abantu bancoma hayi kuse intle le nto uyenzayo kwathini kwathini afumama aw abantu bayayithanda le nto. Okay man man ukuthi nje kule nto so kancinci kancinci ma kancinci kancinci thi ndade ndangena ke kwezinto zeTV ndafumama. And today we will still have condes on this up because the millions and Yabajo, Kandi Yabajo, Okoko, up, Yabo, so man can matter the glenule, till that and Mkago, Yabo Babagan, Koko Sukana, one end of us was told. Yabo, bad God again, send him tag and pale again. So in Chichel also born a Buddha, could I end up and say, no, let me focus the glenule, Yabo Nakuya younger glenule, because I end up a Kuya younger and Namatela, Yinazi. ngo pending case engamaziyo yabo nje kuthiwa eleke ngisiya ngapha kuthiwa hey no pending case ndiyazama ufuna izipani yonke lanto leya but pending case baba no let me focus kulona ndiyithanda yabo ndibe ndiyeka nezinto zamisebenzi so that end up ake undisticker elo hlobo because of there's this pending case onivalelayo emisebenzi.
Yeah. So Grandgrand wanyanzeleka ntoba mawuyifocus kakhulu apha kuyiathi noba buso
ngafuni. Umzekelo ndithathwe I think about 3 times eburhulumenteni ebupoliseni 2 times ndipase ezaa training zakhona yabo but fuma bana nantsi into evalayo xa sendi-grand fuma banantsi into ivala yabo nasebujonini ngokunjalo kwenzeka the same thing ndiyazipasa ii-trainings but mamba there's this pending case xa ndiyihambela le nto lena ndandibanje ukatyhefu too xa ndifika katyhefu kuthiwa kum fandini le nto lena siyibona apha kwi-system yethu ngeenyani batheli uba ndiyibone ayinyana ndiyibone le nto ndiyazibona zonke ii-cases endandinazo zonke but apha akaveli opending case xa ndisiya erhini ndide ndibaphathele ii-documents phaa kwatyhefu bana nazo ezi documents man the way then iyavela okokokwa yabo ye bathi uba ndihayi ke sizawuke sijonge sizame ukuthetha nabanye abantu abazokwazi kwelo till today yabo oko iloo nto leyo imani kwenje nje ingade ilunge nayikhona suka andiyiyekelelwe ndifocuse kwi-art yam ngaqhaqeka
le ingazobe ikuqoqeka babukeni nani baphulaphula kukho into endityayo kulo mfana njengbeyithetha nje ndizama ukugwema okanye ndizama ukunqanda umntu oqalayo ofuna ukwenza ubustoti kungaba easy ungena ebustotini kungaba easy ugila imikhuba ufumanise uba there's nothing we need in order for you to join into yokwenza into ezistoti but there's gonna be a time whereby ngoku ingqondo izawuqabuka at the age of 20 something whereby ubona ii-peers zakho ziphangela by that time wena uzawuba kanto nelakha buzawufika ungena i-criminal record okanye i-pending case le nto beyithetha apha uthi ubawela uphangela ungakwazi because remember uthi kayi-2 ebupoliseni yabo ezawuphangalela urhulumente ezipasa zonke ii-test but wajika iminweni because iminwe ke yona soze uyigqekise because iminwe yeyakho ayeyomnye umntu think before wenze into uyaba le nto uyenzayo namhlanje isenodetermina i-future yakho so be careful uba unayo itshansi yoyiyeka loo nto kwangoku ngekayiqalisi yiyeke mntakwethu ufokase kwinto erayithi eza kunceda ubheka phambili pha fowunini ndiyakubona kwi-workshops ubhizi usebenzela abantu abakhulu lo bhuti wayengudumisane kwi-generation uba umbebe baninzi mani baninzi laa nto yoba uphefumle kwi-space esiyi-1 ne-well known actors wena ikuncedisa ndawoni in order for into yoba uzibone iimistakes zakho okanye uzibone ukhula kule art yakho laa nto osebenza nabantu yeza uba yeziliphethe ibalilazo yezi but siphefuna umoya i-1 silapha kwi-workshop kufundisa abantu but nam ndifumana itshansi yofunda ikuncedisa njani wena laa nto le
yazi kukho laa nto ithi to build a house usebenzisa izikhwenkwane ezininzi so le ndlu ndiyibhildayo ndisebenzise ezaa zikhwenkwane olwalwazi ndilifumana kubo bonke aba bantu because abantu xa sibabizile bezokwenza ezi workshops bezoactha kwezi films at least I gained something and benza ii-workshops it's a must when it comes lapha no ewe sikukhastile but khawusosusenza ne-workshop yabo so that nabantu babe no-gainer something so nam ke ngoku ndiyafumana pha napha yabo so nizi kakhulu into endizigeyinileyo in front of i-camera na-behind the camera and njengoba bendisitsho ubana ezi zinto mna bendishutele ii-films zam yabo so ndabona ne-even how important is i-teamwork uyayibona lawele ibaluleke kakhulu i-teamwork ibalulekile into yobana umntu abe nee-departments yam mna bendiyenza yonke ngokwam laa nto leyo ndingakhathelelangayo yabo but ndayiboma okay ibaluleke ngohlobo nohlobo umntu uyakwazi ufocusa kwinto yakhe uba ufocuse kwi-sound ufocuse kwi-sound nothing else if ufocuse kwi-picture camera ufocuse kwi-camera so
iproblem
ephayana funeka ublame wena because when it comes you are alone like uyenza into qona sikasound singanzayisukisela nje yabo awubi that much yabo because of there's too much work kule nto le wena ungaciba mhlawumbi easy but ufuma ubanayo when it comes say editwa isenziwa yonke laa nto leyo kunezinto ezilungiswayo phaa ubungenozi-understanda when it comes uyenza wena so ndifunde iinto ezininzi because ii-workshops ebezisenziwa phayana phofu wonke umntu ebephaa zii-professionals and ke ngoku ufuma uba kuyiwe kwi-sound i-workshop ye-sound kufuneka ulearne about i-sound importance of i-sound and lighting ngaphezulu yabo so ndigeyine kakhulu andifuna ugxoka and like behle nje enye into ngenayo lana ubana ba obhudumisana bayazibukela izinto zayo. All to find out mama athi hayi ndiyazibona izinto zayo kwela para le films yabo because yayikhampani yami yokuqala yayiphara films yabo mama hayi bo abantu bayazibukela even nomansayo ukubazi kwami kanti abantu bayazibukela ezinto wena ucuba mhlawumbi hayi ungena nje kwaFacebook nje upost nje lonto abaziboni no bayazibona abantu but in fact you've been pushing we are watching you into yenzayo so I felt like
Namo,
sengile, sengile. So, kanga ndizilethele phansi, yabo benhlele benikhuthazeka kakhulu ngabe benikhuthaza ixesha elinintsi. So, when it came kunye nabo benike ndifuma ba, oh, nami ndiyilayoni phakathi
naye.
Sure. Ngikho lana bana hayi yabo. Because benike umzekelo sakhe sa sonke eJoburg indimi kubhudumsani ingu unathi plathi lo omnye komnye.
Okay.
Nale unathi kokomani. Abaninzi man, abaninzi nezo Java le yayidlala uJava sibaninzi sifelisi sonke like ufuma kubana le ncoko incoko lapha yoncoko bakwathini aba bantu abekho ayingoba abantu bentsuba ngabo ngathi baqinini ngqondo kwathi hayi man kumandi mosabe ezibaza and ngabantu even nobhudzulisa xa lofu now also ndabe ngibasherela bana no man ndinefilm endifuna uyenza but bingaske ndiyenze le Eastern Cape le film yabo but I need funding for it and I would like inobana ndiphathe ingqoqonqoqo zalapha Eastern Cape le film le but your bra noba intoni oza nayo we are welcome yabo thina we don't care if you are able ukuthi us accommodate usinike indawo zolala if ukudingeka indawo zolala imali mntakwethu iyawuzamva yabo but wena zamanje i budget inobana ube nokwazi ukuyishuta le film bawuza ukuthengisa phi it's up to you yabo so sancokola ne brands so ndazibeka kwelo thembana no ndawubuyela brands kuni sentsho ngabantu like
abantu yabo bayabadlile you know kaucho ke kwalo ndi I understand that earlier you mentioned that to make a character believable kulunga act but kuna kube character yabo so it answered my question ebenza kubuza ba uyenza njalo character believable obviously so iphendule but I want to know ke ngoku klento yakho yokuba ungenza characters ezininzi uzinxibe ezi characters ezininzi xa ubuya umlono wabo akukho mazintshela zibakho
ufalela
ezikuphazamisayo mhlambi buthando banomsindo kwezindawo uactor kuso ngoku une but they call it emotional defects ezibakho xa ubuyele kubuwena
yabona i-actors ezininzi ezininyani zazo zixelele nobana akukho nto i-drainer njengenobana wenze i-telenovela umzekelo i-telenovela into enjengoGqeberha the Empire ifilimu engapheliyo eqhubeka okokoko because you are playing let's say uanda nje banidlala uanda then uma bana ndidlala uanda almost for unyaka wonke kuphela inyaka remember ke ngokubana you are uanda yonke ikona kaanda iyayazi umsindo kaanda ubanjwa apho uanda uthwana uanda so iyastika ikhame icharacter kuwe yakwazi iend up ihlala kuwe and nje ngokunyani lani bana ufuma bana if like then kids as in and apa ngoku
also
ukuphila nayo icharacter being honest with you it's you but umhidile lo muntu now uyamvuselela lo muntu le demon uvusa le demon so ngokuyakukhava ke ngokuthatha indawo yayo la demon not that bane bingengunguwe lo
yabo
now it makes sense ndoba why he lando ke actors ne actresses ninzi ziwathanda amanzi zisela it's because mhlawumbe uzama ucima lando no ndibambile para zisela amanzi babu
so in a way like yastiki come i character kuwe and ke it's hard into bani mawuphume kula character xa se used kuyo it's hard because inguwe
ngoku
leno nditho bana ila demon uyivuselele ba mayivuka izokhava ke ngoklaimeko but ngoku end up na xa ufike endlini ufuma abantu ufike endlini mhlawumbe uresta nje let's say mhlawumbe 1 hour kufanele uphinde uthathe iscript uhlale iscript yini
you
start a la character again start a la character yabo okokoko like into yakho unyaka wonke le imagine ke wena yabo
kukumuntu obukeleyo pha o aspirationa into ba naye makabe i actor kanye actress ngengomso kulula okanye kunzima kangakanani. Like ndifuna umenzele abe ne-idea when it comes to the hours ozifakayo before kuphume laa nto azayibukela phaa koGqeberha. Ngaba yinto easy mhlawumbi oyazi uba zeranje i-2 hours oka 3 hours okanye iyakwazi uba ibe yimini yonke uqale kusasa ngo-5 niyophuma ngo-10 wasebusuku because funeka idayisekati axole udirector okanye lo mntu ushuta leno uba hayi ngoku irayithi. So kumntu opha ngaphandle ocimba fanuba ku-easy okanye ku-difficult ukushuta ifilimu okanye ukuba yi-actor ungamchazela uthini la jini
masiqalekileyo ukuqala ukuba yi-actor yho hebra yho ungacuba i-easy lewe.
So
I think abantu abaninzi bacubana when it comes umzekelo le nto yenzekayo apha eGqeberha kuthiwa mhlawumbi we need extras xa kusithiwa we need extras umntu acinga uba namhlawumbi sendiphumelele when it comes imane kuthatha ukubeka i-trip ukuba yi-extra acinga uba yeyi
difikile
I've been there yabo umntu acinga uba hayi I made it. When it comes wena ufika wena uno zero budget wakho umbizi ngoba ekusempitsha hamba ndikhawuze masishuta something apha but hayi ndiqhela ukubhatalwa
that i-extra kuGqeberha mna so
izinto ezinjalo ndizibonile kakhulu so bra ukuba yi-actor yinto apha engekho lula mna I think almost about 15 years mean 15 years ndizama kwi-industry kunzima ndizama kunzima upho bengathi ndiyafika mamba ndiyaphinda ndibuyele ezantsi because le nto ndiyitsho uba ndadicide into yobana mandizenzele izinto zabo yabo because umzekelo uyakwazi uthi kum unefilimu ozayishuta ndijonge kuba unefilimu ozayishuta zidlule iinyanga undinika iscripti business script sakho xa ndifikelele i-shoot dates undixabana no awuzoba sakwazi ukuyishuta ubengeloxesha uzazi uba wena uyazazi uba uthathe abanye abantu uyabo. So zii-rejections ebendizifumana ezo kule jini ebendihamba so ndade ndadicide uba no man le nto lena man ndizawulinda kude kubuye uyesu let me start my own thing yabo because into bezindibheyila being honest zezi zobu extra yabo because phaa international movies yabo so imali iba ntle kakhulu eday ubukwazi ufumana 1.9 umzekelo eday yabo so imali elincinci ndake ndayifumana it's 600 rands yabo so bendimane utya ngezowe uba yi-extra kwezi films yabo so ibingeyo akukho easy kwa ustepha in eqongeni yabo yiprocess because I always say mna ebantwini mabaqale kwezi groups bafome ii-groups zabo bafome ii-groups umzekelo ezetheatre baqale ngazo okanye bazishutele iifilim zabo mobile phones smartphones use iifowuni because nam ndaqala ngeefowuni qala kwam qala ngezifowuni yabo thi ndade nabomana noma le way yam ndiyenza iyavuthwa ndayithatha ndayisa kwi-social media bayiaccept abantu bayithanda yabo that's how I grew kule industry yabo because of user ukuzenzela ungafuni uxhomekeka yabo to go ke ngoku indaba yelanoku
your production
bra i-production ziyashiyana being honest with you there's a movie there's a series there's a telenovela is always a three yabo to shoot for a movie you can shoot a scene one kwi movie like 2 hours kuqa scene one
yeah
because they must make sure each and every angle bayayibamba yabo
yeah
ziyakwazi ke ishutwe ifuma biyashutwa ilanuke lesine ifuma ba izaw directwa ngabantu abayi 2
yeah
umzekelo yabo i-director ngabantu
abayiphikisana
no not that bayaphikisana bayazazi uba lo unza ungena ndawo even the camera operator nantsi ke camera operators nazo ziyakwazi utshintsha kwisine i-1 then ufuma abana because andithi mna ndingene kwezwindi kuba ndiyithanda le nto le and I wanted to learn yabo so ndibuke uba okay like iba yinto enjalo
yeah so funeka umuntu ayazi ngoba isebenzisa ixesha elininzi le nto uyibonayo kwithelenovela idlala for 30 minutes pha ku-SABC 1 okanye kuloo channel uza kuyibukele kuyo so cimba fama ila 30 minutes kayisenzi uyakwazi ube kanti yenziwe imini yoko kwaphunyelwa nakwenye usuku kuzama ukwakhiwa la sini wena uyibonayo phangathi 30 minutes
satsho kwii-movies like kustelo hlobo kwi-movie iyakwazi isini ibe 2 hours or more then we go siye kwilanto kwilento khona kwi-series i-series also nayo ithatha ixesha series but not that I call that difficult then kwi-telenovela because of kule xesha
so funeka ulazi balakho wena
so yayibo lawe But bona lana babe ne camera ze 2 or 3 ngaphezulu bezele noba nayo ixesha ba usave ne ixesha sometimes. So but ke kukweza takes ke sometimes abanye bayathanda usebenzisa one camera yabo bafuna ukusibanisa because nama I felt like one camera it's good for me yabo because uthu uyasebenzisa too much so xa yi-one camera uyakwazi capture yabo so uyakwazi ke ngoku ubuthethe eza lines ufuma bana hey ngoku usiguqu ungazithethe la hlobo uzithethe so naso nyeto bethayo when it comes to editing ufuma ba hey mana ihlangane yonke le nto le
so all in all umsebenzi
kumsebenzi but kodwa ke nangona ke bekhawulezisa ke bona for ushuta because no sure man ufuna ugxoka bayakwazi mhlawumbe 3 takes kubanele then it takes banele then kudlulelwe kwe
wow that's nice at least if managers noma ngosi educated nomuntu onomdla olalela le
thing
acting ayazi ndoba kasiya pa abe ne idea kancipho izinto babethaya abantu abazi expose kulento bafuna uyenza umuntu oyothuka ngose kuqonga liphezulu safe managers end up efela kanti babeziqalele kule ndawo kwe esibayiphala lesisho ndoba start where you are with the little that you have ukhala ndoba kuza kwenzeka ntona
also study the industry into balele the whole
yes
study the industry before ungene kuyo because abantu bangena nje umuntu okube futhi bafamous yabo kanti hlala pha uyijonge industry study sino YouTube sinabantu esikwazi ukuthi sinqokole nabo babuze kwezi always say abantu bana attend the workshops akukhona ibaleke nje ngaleyo awuzofly ukuze uyofika pha abanye bathi gqike umuntu azongixeba na yena wake wayi actor kugqibeha ufuna umuntu wo actor kudalwa liphupha lakhe ngibathini waswelekelwa ngabazali bakhe ufuma bana uyayithube nini silelo kufuneka ngokube emotional for lonto le into engiyithethayo go and attend the workshops andizokuflyisa mina ndikuthathe ndiyokufaka pha no
workshops
ngani wapi bra like you build your name first Iphara bra kusuba eligama ligama nje Iphara this name is too big being honest with you abanye abantu bajonga bathi sayabathi bra like lingisebenzele kakhulu ndikule ndawo ndikuyo just because of igama lephara because everyone was excited
buildile
yabo Cape Town ndiyaziwa Joburg ndiyaziwa akho ndawo ndiyaziwa kuyo I've been bizwa ngaphala ngapha ndifunwa kwinazi kuphuma manje yokwenza acting workshops qha abantu bakuthi ke isimoko nalapho xa usethi izinto ezi unomdla uba uyenze into uthi okay kanti dibanise imali nini accommodate nini khwelisa yonke into benzi yabo
ngeke beza benefit isabona
yayibona lalolu bona nje yazi noba expecting ubana usuke nje ube phambi kwabo wenze lelo group inolahle
bro nikele
yabo
bayali bantu bayixesha
imali yayibona la wena mna I don't mind touring around bensithwa nangoku nsithi after ngigqibile kugqibeka ndifuna uthour around ndenze ze workshops if abantu ba interested apa Motherwell I've been trying yabo abantu abafuna uphuma
kodwa bayafuna uvele Steven
ismoko enye into endifuna ukwenza pitch kuyo kwabantu ababukeleyo yazi e agencies mna anayi agent yabo akusuba ndiyifuni I need someone who's out to take care like ezinye izinto but being honest with you 99% of inasika icraft yakho uzenzela ngokwakho iagent yona into nje nansi job nansi job but into endiyayi focus ndayibona kakhulu apha while I was the casting director is that bana abantu bazihandle i jobs when it comes ufumene ijob ogqiba kwakho uthi agent yam ndiyifumene ijob agent epholileyo ngelo xesha
ndiyayibona
loo nto leya ifuna ipercent yayo yo abantu benze loo nto leyo ndafuma abana no ndiyakhubeka kakhulu yabo because abantu bazihashlishela ngokwabahamba emalangeni umntu ayomimini yonke e-auditiona at the end ubiza i-agent engakhange emzamele ejob ingakhange emsendele nepost abanazi ipost thina zange si-approach nazi-agencies thina being honest with you yabo yazi uba ngutaseli phofuke nalapho ndabona umntu ondafuma bam bawona usebenza naye lo mntu lo xa ndibuza uba unaye i-agent athi unaye buza yintoni i-agent athi yinantsi into fly out casting agents na okay lekata serves athi ewe ndidayi naye khandi ndinayo inumber yakhe ndizawuncokola naye ndimxele ubana ndidibene nawe ya nandamtatha uta serves mani kukho umntu apho othi uunder kuwe yabo athi naye ewe ekutaa ndithi okay no khandi ndicela uphanimsendele abanye abantu because I want to and kunezi characters endizidingayo kwaba kuyaqalisa kanjalo usibana nota serves yabo then ezinye ke being honest with you ezinye zezibe zihamba zithetha kakubi ngam
Yeah, ikhona naleyo ke kule game.
Yabo zihamba zithetha kakhulu bengambana no. Lo mfana siyambona ingathi apha eBhayi ufike wafuna uzenza ngqondo othile utya kuzo zonke. Yabo, ndibuza ukuthini utya kuzo zonke because bani bone ndishuta kugqibeka. Yabo, because lo mntu umuntu
ne
agency yakho ngibone ngishuta kuGqeberha ogqiba aphinde ave igama lami kwi ndi casting director ye ECT10
yabo.
So wanalani bana ye lo mntu lona
yabo akho
kufuta kandawo ke phayana because apha ndi casting director then apha kubonwe i talent yami that I am good. If you are not good, you are not good. If the actors akho zi bad qha azofulayiswa
ziyoshutiswa
phaya yabo. Nansi imistake abantu bayaciba abantu like lento lena like sukubhabhe nje ungena. You work hard for his way. So aba understand abantu wena bra. So that's why the city abantu kubalekile into ustudish industry u understand bana kwenzeka ndulo. Even the payments bine nalapha i agencies abantu bayathanda ukuthi i agencies zitimali agent ayitimali. Ewezikona ke zizithathela kuyimali. Ufuma bana ngoku besapho bana upay mhlawumbe let's say 1000 rand. Ufuma ba ufumana i 500. Klo 1000 yena uthatha i half yonke. Uyayibona lalo le ayithatha the percent lesapho buyayithatha. Sentsho zikhona ke lezi njalo abantu kufuneka bazilamke bezilumkele. That's why le city i workshops zibalekile.
Abathathele
ezibuya abantu. Uyayibona lalo le study the industry before ungene kuyo. Yabo.
Sure.
Abanye abantu zange ba actor no actor but umuntu waba ne lucky kwabonwa because kunenansika kune directors ezifunile looks. Yeah. Looks ngoku ufuma bana you can act, you are professional but I didn't na nguze ka look grand.
Sure.
Ithandi look yakhe, dasithandi structure sakhe, even the color yakhe na I want to use you. Azange wa actor wena. Mina neminyaka ndi auditionile and athathwa kodwa ndi good but because of the looks.
Yeah.
Yele bonke.
Yabo ungene lo dzo.
Ungene ngoba uyela babe. In fact ubuya ntisa but asikho lapho.
Yabo so industry low way wena bra wami kunzima 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 kuphinde kuhlele yilonto nje.
Yabo ups and downs.
Yabo. Yena ndikulento yonke siyivile wena umuntu akakhwala and yena ndiyithandayo ngawe ntoba ngumuntu owenzelwa yi self thought ngento ezininzi apha kule acting industry and ke ngoku uyakwazi ukusherisha and njengoshersha izinto zonke uyavakala nyanzi iphuma emlilo oyazi le nto athetha ngayo because uyinxibile wena kuqala phambi koba uyithumele ebantwini. Kubakho into ethi ke start small but dream big. Wena kwiminyaka emithathu emine emihlanu ezayo uzibona undawoni njengeparallel art kule industry your actor.
Yabona ke njengoba benje ubana yele industry kunzima kakhulu kule industry yakwazi ngoku sewuhrabulile inqatha ukhinde ye ufuma abantu yasilipha uyela phansi yabo but iminqweno yami yabo phoba ngathi iminqweno yami ndizawube iyenza ngikwe film ezininzi ngokubhura industry with you because says the opportunity sezipopa kungoku yabo popa kwa before yabo ndingene kuGqeberha yabo xa ke ziwe zithatha isikhathi yabo ifunders akusuba yonke le nto ithethe because abaninzi abantu abanifunayo kwi films zabo yabo and enyanisweni is that bana I'll be portraying the same character or the same lenduka yobutsutsi okoko kuzozama
yobara basuthi
yobutsutsi because yabona sayikhona i movie yenza bakuyo ezaba ku Netflix yabo then ibe khona i telenovela njengoGqeberha yase Durban enzuba kuyo. So napha like bafuna the same person yabo bafuna lo
kuyesizala
bafuna ukufuna ukufuna ngalo elalo lethi yobana ku typecast ukuthi wabu typecast wala we awukwazi ukuyibaleka ukuthi haya nokwazi udlala the same character sizawulamba imali lena this is my work this is business yabo so if ngizothi haya I won't be taking this job because I've been portraying the same character that that's bad yabo kanti into kubana uthatha umsebenzi lo ufumanayo at least umzeke nabo cause mabalambe okoko kukhona uwadla
yabo koko nange
ndimazinyawo
koko waba wrong.
So
not wrong but ke
yabo
wanala correct
yabo wrong but u right ngoba wrong
yeah so ila wake indaba ye acting so lento itsho bana as jobs ndizizayo hoping nami ungena nje kuzo nezinye izabe kuvuleleke
sure.
That's why I always say bana I'm gonna be one of the biggest thing in South Africa.
Wow.
No that's wow. Nice. I like the confidence.
Now khona ndifuna ujonga uqonde le ndawo njengoba sowuhambile le ndlela uzothi gangoku ucareer yakho every moment othi I will never forget this moment in your career kabe so noma ups and downs kodwa uqonde
bakhona lanto
yeah
yeah izana endina amaqiniso ke
yeah yo bra
sininzi
hayi akusubazinisi bra no okay kwi company yami yabo Iphara films ngibuilde nosisi benke la ngisana naye Cape Town yabo. And bese iphusha soyithu and beningakhandelanga nix if ukhona we shoot something yabo bengekho uthi kwathi ngathi mesiqinde yabo siphezulu siyashoota siyashoota okokoko. So ngihambe ijeni and kakhulu no sisters so into engenabo enifile ndiyilibala izidlalibana. No, that's why I don't know if you know what you're supposed to do. You're supposed to push no, she cheated, yabo. She cheated, yabo, and a cheater, no, she died in Mazio. Yabo, you're young killer, bro, young killer, and up and loser, like in West Nins and interest, because you know, that's why I always say Cape Town. And so now, because the guy who ended up cheating on me, and I close to him. And even the day I found out, we were shooting a music video for Pizzo. Yeah, we were shooting a music video for Pizzo. I said, man, could you please come? What I'll be shooting a music video for Pizzo. So, now that you go to Young London cities and Rosam Benzanzella, so even the makeup, yeah, I was doing makeup, Young London Jay, FX Wounds, Lavanga Benzanza, and Jay Zonga. So, I was assisting Umji, done we makeup, the United States, and I was so all to find out, man. The one like, books says change location, but yeah, man, there's something fish and they are born again, yeah, man. Khona into noba indona umshita xa iphendula ifone umane uyayiphendulela phaa emanzi khiphani kumshita
uphi emsisters akekho
ngelikhaakekho kwenzekani kumshita mani qho xa iphendula ifone unento emane unditshawo and immediately ingqondo amithathe ngobesemhloleni uba umshita but into endandingayibhelieve is that bana aba bantu bayazalana ngamangozi bobabini yabo so
ifika lanto
akho nto banacabanga hayi mani banqonde mani there's something fish kodwa noba intona into eyenzekayo apha kumshita and ke umshita icasted umshita kwifilimu yam as ilead no-sisters lona and bayajola kwifilimu
yabo zange iplantwe nguwe kanti kandiyaplantwa
inyawo yaplantwa ndiyo but kodwa ke kuyo yonke loo nto ayitrusted umshita ndandingenayo into yoba namhlawumbi uyawuzenza izinto zinjalo ayitrusted and ubona umshita besilawe yabo then bengekho nto even noba mhlawumbi umshita mhlawumbi uthi kumsesefilipi uzaye ntonto ndithi mani uzobuye nalo mntana bebuya naye yabo qha ke kwenzeka kabantu kanti hey the way endayiqaphela ngakhona brale being honest with you umshita ndihleli uhleli kwinasika kwi-driver sithi mna ndikhole apha ebhek kwakhe xa ndikroba ndisithi ndibeke into endi manike ndijonge le fowuni njengba zitshatha nje qhuba nomshita hayi mani le-profile picture i-profile picture yemntu wam osilithi
waziva njani
yabomana naba ulove pha naza i-video call ndayibona laweleya yho bona bra yayingathi kuyaxoba and afuma abantu nesicefucefu ngoba ndikhwele kule moto nje satshintsha ilocation yes ayitshintsha ilocation basho babe ndiboma ingqondo yamayisekho kwalao saphuma uphizo ke wabesithi kusebrazil ne nazi mani ibhia for indlela athenga i-carrybak uphizo asinika i-carrybak ndathala le carrybak ndathi nje i-cp yayi-one
asimaneyenale
kaka yeno yena braz fika kum ndehla braz ehla emotweni uba hayibo bra then ndide braz ndicela nivaya hayibo ndibone bra ndithi ne mani vayani bra hayi besawuhlala apha siseleneziendidanifowuni vayani avaya amashita ndahlala efowuni yekuse sisters kwenzeka ntoni kuwe nobani yeyi bra abeyiphika ke lo mntana lebut ndabe ndiqonda ubana ndiyayibona mos uba yonke le nto ubana ibonisile and we had ubana siyoshuta iweyi yomnye umshita kwivekelane layo and nathi besinefilim ebesayishule kufuneka siyigqibezele like yayiloo nto nje but saend upha sizohlukana nogen yabo waphuma kanje waphuma but kwakungekho easy being honest with you because sihleli i-4 years kunqonogen sigrand sibona like yonke into ebona so saend upha sizohlukane lo hlobo and kwakungekho easy bra ndenhlala endlini bra ndizivalele endlini iphele i-3 weeks hlele endlini ukutya kungeni yonke loo
ndiyaliva ivalo lakho lisaphomba la wey ndiyarelaytha kule nto uyithetha mna ndalahla ndaqhuma ndakhusha nayobukelisa idabi mna 2003 yayinge-3rd kanovemba ngapha ejobek aphela ngu-1-1 lo mesh eparis ne-chiefs e-FNB xa ndikasibuyayo ngexa uba sifika apha kanti ndizawulahlwa ubhetere wena uba wagowa for 3 weeks nandagowa for 3 years ukuze ndiqonde uba kubi zange ndaziwe ngumama mna ndingena ekhaya engqusha wathi hayi mntanamayinguwe lo thuka sesho uba they are related when you have a langa babantu.
Right, like But I thank God ukuthi la baqhubeka ukuthi ngikhawuleze bana niphinde ndiyibone ngenye imeto lenule because of nani fupi ngokuthi majita nansi
ya yeah sure
that's I saying being honest with you bra because that's engqibile namajita yabo izawukwenzeka lonto leyo but naphinde ndacinga la emana ayincede manje lento lena lo mnana xa ingandifuna uyakandifuna ngizomfostela into bami ngandifune and aphe ubone umjita uright makaqhubekeke nomjita. So I remember that phone along with the text to respect. You don't know what's a no, the brand. I'm a cover of this by a man calling playing this and of the process by and the piece was busy doing it and to get such in pie. Now, so in money, man, poor man, I pay a little pump big color band, young, so pay a hotel of pitching in one about and he called in. I who couldn't be grand brown that said that. I said that and you know, and anybody young girl on the land of Vugan bomb. So, mama, man, hey, man. Let me move on, no bombama. Then we are calling call because we are set to open. That one, I guess, and many banana. Okay, well, I will come. That's why
I chaff chaff. I can't buy it.
Yeah, I bought. That's a funeral born. I'm going to
go. Because now, Ulole, I'm going to go to the house. I don't go. I'm going to go to the house. Iblaka la mesandleni ndichubele ndimthule ngikhutshwe mina namseshi bandizama ukuthi lento kuyo ndiyazi kakhe manje but ubombi yaqhubeka
because
here we are and ngenye imini uza kucinga trust me
now yazi I say kuyo yonke lanto le yazi kwangceda bakwenzeke yonke lanto because if yayingazange yenzeke lento ngengekho apha
namhlanje
yabo uThixo uneplans zakhe manje zakhe ngamaxesha onke because of if bensinayo sisters ngenisa se Cape Town ngenisa xebe e Cape Town yabo ngengekho nto ibiza upopa because Cape Town being honest with you in terms of industry i flat yabo it's good for abelungu na makhalat Cape Town then if ungumxhosa I don't know uzawusokola uzawuphilela uba extra but for 5 years
yakuvalela igame ngaphandle
ah no injalo madoda i challenge xana ibhalelwe ku iza ku and it only tests your character and you feel so proud. The posture yeah change how overcome the challenge because ngoku today you can boldly talk about this yabo because idlulile mhlawumbe kwe izinto bezingapha ya ekusuppose ba uyas achieve but no because izinto bezokuthindela ngokukhulisa umntana ngesimo wakho for that matter
yasibona kwezinjalo
kanti ukhulisa umngwevu
ukuba ndikuvakakhe ukutyelwa ukuba kuyakwazi indoda ukuyenza
makongezeyayikuyo
ibe leli phara silibona livela kwaGqeberha makongeze akonelanga.
Yeah, no, that's beautiful.
Like you know when I pray like you know from about you the way then I pass yeah pass me and then some young to from about no man pep yabo so the even today yabo and the phone is to me yabo I don't trust anyone yabo and phone is to me and ke yani khathelanga nobungo wapi and I thembi nowasendlini kulometa leyo cause of dabona kapi
pandoka
ngibeka nje bo hayi nyani kubona umjitu umtrust la yona nichole dama nichomi no
wenye umjolo is an extreme sport. Awungeni phapho lenhlezi yethu ngecwele. Kuza phapho ukuthi bakhela libulelayo ngokwenziwa lanto, wayenziwayo nami ndayenziwayo yoba ivuselela enye into nawe buqomba awukho sho into obunayo ngaphakathi because nami banangazange ndilahle ndixwebe ndibuye obukela isimatch eGauteng yeParis neChiefs ngeke emva kwalo mboko ngondisenza le podcast but emva kuba ndilahliwe zabuya ingqondo asixeba no man bendichannele kakhulu ifocus yam towards lo muntu. How about abantu abangondiziqale mina ndizifunde abanizokwenza lona lapha emhlabeni. What is creativity? Yeah, I am namhlanje. And trust me ngenye imini uza qonda ukuthi ngcwa sabawe libenqomba. Brika muthu.
Yabo, hayi la weda, la we.
So, namaf.
Oh my god. Have let him vela, ndavela ngisele namanzi. Oh, yini ke lisele.
Eh, uwaselenda wagqiba, para sinqokole manje sasizalo ke bezinini semfondini and ke nalambuzo benza banawo mina no ye upcoming project so sichaze into bazikhona ifilimu abazijonga abantu ezizayo but kasi brief about i-socials zakho ndoba abantu bakufumana phini ukwenza ba nongeka kulandela kwazi ukulandela.
Oh
ndinayo i-page, i-page yekhampani. Ikhampani yami is called SKHWATSHU Media. Is SKHWATSHU Media ligama lika Khokho.
Okay.
Yabo,
lika Khokho. Is SKHWATSHU.
Oh, is SKHWATSHU.
SKHWATSHU Media.
Okay.
Yena kwakuthiwa ngu SKHWATSHU.
Oh,
okay. Khokho, so na khona, man, let me just turn it lento lelo. Since been themos ngani ne parafilms
okay. So
I end up because the sisters angafuna no sign ezo zinto uphuma kwikhampani khona. Okay, hayi suka manje yeke. Ngiqalele. So
SKHWATSHU Media phakathi kuyo SKHWATSHU Media le kwenza ba umuntu ophangaphandle ayazi ba kwenza kanjani.
We do ezalanduka e acting workshops,
okay.
Trainings. Also, I'm looking forward to putting that independent boy and shoot my own stuff.
Okay.
Yeah, well, those short clips. Because in the years, I kept on being trained about. Then we shoot something, supposed to be social media. So that I'm not going to improve or you slow down. Yeah, but so Ben sends a loan to lay. So he learned from years and a lap because this company is registered up a good girl, say Eastern Cape, up a buy. So the Funupin and Denze, the same thing, Nalapa, the one lap a good girl and shoot as Fundi Sabandu. We shoot this in because I'm looking forward to open my own acting agency also.
Wow.
Yeah, well. So, Pinde. Yafumaneka iphara le art enye ipage yami leyo
Facebook
kwafike Facebook phinde bekho ni personal account yami iphara le art also nayo
okay
yeah. Wow. Even Instagram zonke iphara le art kuyo yonke into because anisakwazi ubana nda shuta shuta
kwaziwa
elga but on YouTube iSKHWATSHU Media
okay
okay before sikhululeke apha lona wabo iphara le art mfundini asimkhulule umuntu osihleli naye yabo because isitulo sobukhosi engakhanga wakho anikeza la mazwi enkuthazo in terms of words of encouragement you know pause apha nakuphi na umuntu obukeleyo naye onamaphupha ashare naye uthini ukumkhuthaza.
I always say always believe on yourself no matter what. Dreams do come true. Ayikho enye into yabo because abanye abantu baye bazilose ezibisikhathi sahamba efumazi bana no lenokudala niyenza lento ayide ibe nemiphumela mina ndineminyaka ningasasebenzi ningasipani but saying this is my thing yabo I believe ukuthi lento into yami and azange ndi give up like even nasendlini kuthiwa yeah I found yini uzawuhlala uthi uthini uhlelela ukondliwa kwathini kwathini ifoni khawuhambe uyophanda kwathini kwathini yabo izinto ezinje. I remember my first gig pay, not a first gig paying gig but ndali yayifeature kumzantsi magic kwenye ifilm ekuthiwa imali where ndikunye nomnye ubri kuthiwa ngu-second father mbuyisele bly ndiyi-right hand man yakhe ndimane ubetha yegambling kodwa kuyagembiswa kuyo so then that is kind of money payment ya mapha wathi ku olet xa ndithi bam ngemali and then urobebi
hey
urobebi ndithi andropa ndifumela ku acting hey hayi inkosi kakho bomaka ibhi
and nibe yafanjala le ingafanjala
ubona la ndo izinto ezinje because of I was focused and I sticker kulento ndazimisa kubana no ndiyifuna and izawukwenzeka lento le noba kungenzeka ntoni akhondo yani eyandivalayo even today so believe on yourself.
Yeah. Oh, that's beautiful. That's beautiful. And they believe in it because it takes a lot of people to believe. So it puts me in a gap. They believe it's so believable. Yes. And in terms of the people who are going to be able to do it, they are going to be able to do it. So ngeke kaso umuntu ukubona uthule umnye ukubona ingathi athinza ongathi whatever but sometimes kuhle to hear from the horse itself ukuba mhlawumbe izindoni izinto abantu abangazaziyo ngawe okanye abangaku understand yo ngazo mhlawumbe ngathi ulono wabo ungumuntu onjani in terms of i misunderstandings mhlawumbe ukilene nazo because ndiqiniswa lento uyitshoyo ukuthi umama kumnika imali uthi urobephi yabo.
Umnandi ngu all in one.
Hey.
Kese ngusha. Kese ngusha.
All in one. Bonga bantu yabafumana apha kum. Mina fry I don't care ngihamba ngo 12 ekusuku ngihamba ngo 1 ekuseni na anytime ndidibane no tsotsi abayi
2011.
Mm. But ngibabetha ngesilolo. Yabo ndiphume kanje.
Yeah.
Ndiphumeke izinto leziningi mina mntakwe wethu mina izanzulwini zobusuku. Qonde yabona babe ningomuntu bengazosinda. Yabo. So into zothinza ukuthini like yonke lonto le ndiyi act into endiyi. at the end. Even kwa ungena ku acting le nondithi I'm portraying these kind of characters because of nakenda gilimi khuba ngaphambili. That's why I'm being typecasted, being casted ku play role yobuparapara okanye yobutsotso kokoko. It's because of nina experience ayo yonke le yabo. So umna brand ndingumntu if imudi nje indinje if amanzi ashushu ndibashushu if adikidike badikidike if ayabana ndiyabana
uyile nto life uyizisayo kuwe
uyayibona lawe ndingumntu onjani
all in one all in perfect one. Example
it's
a perfect explanation
because ayincedi into yobana ndithi hayi kwathi hayi ndabe ndindisokolisa nje if ndifika kunje ndibanje
makongezwe
all in one
but abantu abaninzi bayathanda like umzekelo ulani bana ufuma bendibone efilimini ndidlala the kind of character but ufuma bangoku in real life umntu uyaloyika ndiyifumana kakhulu loo nto leyo. I remember the other day ndisuka bendihlala epinelands ndisuka epinelands ndiye ekhayelitsha so ndiqonda ndikhwele itrain so apha etrain ndiyawabona amajita phaa but enye imane undijonga qha ndibe ndiyaba ndiyaziwe uba ndiyaziwe ndazele yabo umjita ayokwehla esightseeing dibanjwe yenye phaa ekusemta kwethu ye leso sihlapha hey iyakoyika ndithi ndoyika lo ithi ye yajonga uthi rhwada lawe urhwada phi undalala athi hayi uthi ubukele tv ndithi uyatsho mos nawe etivini into eyenze ndiyenze etivini that doesn't mean ubana ndiyiyo ithi hayi laso sileyo okay sithi ibabawuli uza kuyo ibawuli uzofota nawe kwathini kwathini wani ndithi hayi ndiyandibona uba ingathi ibikhona into ibihamba ngamabhaa ne mandiyinto yasetivini that doesn't mean ubandingilam yabona even abanye abantu ndiyakwazi I remember ndandila Ufiya bona apha ngase Markman ndani hiker ndisiya ndandisiye ngqushwa too ndandisiye ngqushwa so into yenzekayo apha kukho sisters pha ome phaya ndibonayo buya hiker then nam ndiphethele ebhekanyana yam incinci so ndiqonda okay mandiyoma nalo sister yabo at least cause kukho nale nto yoba notaxi bamane ukule nto kabantu so ndiye kulo sister xa ndifike ndisiza kulo sister ndikufuphi andijonga ndi chaw chaw yho bomba uyandoyika lo ahamba ayomela phaa yabo ukumela kwakhe phaa bras akube kudala yeyigqina athi kimaster ndamisa phaa kuwe wakhonjwa kwathathwa izinto atsala uyamubaleka uza kum ngoku ndithi yayibona ke ngokulaa nto leyo ndithi ubunganibaleki mna besiza kuwe ndifuna uzoma nawe apho sobaleka mna yafika imoto ndakhwela ndamshiya phaa ekhaya yebo
yho
so uyabona ngelinye ixesha ukucingela yabo ewe ndiyazazi ubana sometimes ilook yam yebaoa
Yeah, iba nobuphara.
Right,
andinje.
Even abo sisi ke bala we kuthi hey wena uyoyikeka ndithi they understand I'm that's a kind.
I'm going to type. Ekubeleni.
Noba uyo type by type lilo.
Kana nokuhle mina ngakukhuluma
ngoba. Ngiyabulela kakhulu
mama. Kanele konke man we've learned a lot ngawe. I feel like lamuntu bengena pha. Ngiyaxhasa bendingamazi sibulisane ndiyamazi ngoku and ndinombona wam xa ndiphele ndikubona ke indlela esiwamncokola ngayo because I felt like ugalele konke ndakwazi
all
in one
because sometimes yazi ezi podcast yasinceda kakhulu nathi mhlawumbi ezinye izinto besinzima uba mazisizithethe
sizihlobo
even noba ungaunderstandi le nto ubuyitsho ubantu yabo so nomnye umntu uyakwazi ubana
Ofa elaqhosha libovu lika subscribe ukwenza basizokwazi nathi urecognize sizokwazi ukukhula kumsebenzi wenzayo akho malo zayitsalela ngocofa usubscribe but iza upop up umsebenzi wethu apha kwe screen sefone ubone ba each and every Friday nje masikhuphi episode siphethe bani uzaba ngumuntu oqala wena uyazi lonto leyo iminisha lonto into yo subscribe and inikezele iweight kumsebenzi wethu ukwenza basizokwazi ubona ba siyasebenza so before ndoba wenze yonke into subscribe
uye kuzo zonke ilanduka I social media pages zethu ufike u like u share. That's the only way esakhula ngaluqanda uva lwakho olukwenza bale podcast ingadiphele, because without lonto leyo asizoba na value and sawenda apa siphelela ngamandla nathi ningabafumane abantu abafana no parallel art bathi bebo bakhulu nimeni bazi noba bangobani na before babeze izinto bazabazizo ngengomso. So ngalomazi ndithe inkosi kakhulu, qhubekani nisilandele ku Butvusa Umzimbuntshe we Izanam clothing lona usinxibisayo. Sithi ngachoke mntu omnyama yanga ungaqhubeka ukhule naye, masimsupporteni bethuna. Uyafumaneka pha opposite NU9 e-bus stop kwi-black container akhondi ngekhoyo pha. I-bucket hats ezi caps nizibonayo ezi skipa sizaba nazo nedeki soon ngokusesiqalile. So kuninzi nje ukuze nazo masipusheni black excellence bethuna. Umntu omnyama singamyekeli awe, umntu ngumntu ngabantu. Kule crime ingaka eMotherwell kwanele bethuna, noko zibuhlungu into ezenzekayo. Ndivuke nemessage namhlanje oba kubulewe intombazana encinci apha ngakule ndlela ebheka ngasekurha kanti yapha kwezalali zethu kwaNdlambe. So imbi kakhulu loo nto leyo into yoba makunyakatshe kubulawe amanina exhatshazwa ezandleni zethu madoda. Noko kwanele into zobawo, umpu masiwubekeni phantsi. Ngokasinengxaki masithetheni madoda, masingazivaleleni ngaphandle. Duka, I think ndiyigqibile mani, yes. Uba ikhona enye into ningayikhahlela madoda, kufikele ixesha labo masibhabhayiseni emakhaya.